Nugukomeza gukora tugashyiramo imbaraga nkizo twashyizemo gutangira muri phase rutu Kenesi reka muhe Paul numu sportif ni inshuti yanjye yari yashyuhije match yaryoheje ariko umwana aravoma ntabwo asya